Basi mimi nshaka kutugira ikintu mwamwe arapfuye nawe tugira ngo ushaka kuva kwawe.
Ikintu cyangwa kwawe.
Tuje no gukorana ntabwo karakazi kandi ntabyo kuvuga ngo byane umucara n'umuntu ngo mvugane ngo shaka yanshaka ntavyigeze bibaho. Haregeze aho mvuga ati no. Ibintu ko ndakora ahubwo ndiko ndatumwanya rika ntangure mafu egare zero. Je icambere ndumukobwa. Ni kuvuga uwo muhungu niwe aza. Akavuga ati nifuza ko twokora umwaka uyu n'uyu n'uyu ariko sije ndi umukobwa ngira kumva ngo uyazi rero ngo umwaka n'uyu wanka wage acha yigira
Aiza TV ho
Hello kunzi wa Isaac TV muraho murakomeye umeze neza eje meze neza cyane gose So nkuko mwana mukuru mikomuni kumwe na Shani Stelisia behind camera ni Juma Jux sasa no musi ndi kumwe n'umwigeme umukobwa cyane mushaka kwibaza ukuntu ngiyewe nkoranye interview n'uyu mwigeme kandi ndamuramutse ibonye naraza kubibwira meze neza
ndameze neza nawe
nandi isa kusaba inyuma yacu
sa
mugi inyuma yanjye
ah reka ndakwegera aha ni sawa Nashi.
Okay, minushe ndamutse bakunze ba Isaac TV.
Bakunze ba Isaac TV mumeze neza murakomeye. Je ndameze neza. Hamareka kandi cengira ko tutatangura ntungirire nabi. Yego.
Ndagirira nabi kubeni.
Kora ukuntu ndakubona kukuntu mengu sibibazo byinshi kunwe.
Nuko ntari bibazo byinshi bisabwo sinzi ko na 10 minutes za gukwira.
Wow, nangorana. Twagiye.
So minushe ndafise makuru menshi ba. Amakuru menshi
yamushaka. Nababwiye.
Minushe mpenda nshaka kubaza Magic TV ni wawe ni ya Scott ni yandi.
Ego ni ya twese.
Na keke.
Oya.
Bakunzi ba Isaac TV kandi biravuga yuko umu diaspora ari minushe baba yaratwaye Ozi kandi ari nacyo gituma baba batagikorana na Ozi minushe. Minushe ivyo bintu bimeze gute? Bifasha gute?
Bakunzi ba Isaac TV tugitangura ikiganiro nabwo ati umukobwa aje ukuntu namubonye. Bafite ivyo bintu. Nizere ko ari wanyu uri wanyuma ubimbajije jewe uzi dukorana nta numwe twari tuzinanye minushe nta numwe navuyeyo twamenyanye dok novuga abo twari tuzanye bari hanze barabuze sanze tuzanye famiye yanje abagenzi twiganye abo twabanye uribona nibo bo hanze twari tuzinanye ahubwo bo nagiye kumenyana nabo ntanguye Magic TV mbisigurike ubwo bubeshi ndasavye ntimuze siyo kugemera si hamwe mu diaspora ntabaho kuko ahari sinokora ibintu nkabijya nokora ibindi birenze kuko naje ndipfuza ibyiza kamera
Nene minishe izo nkuru basi zavuye he?
Izo nkuru nizo bakreye kandi ngira wabikubwiye ninde kwanza wewe. Kwanza mbaziye wabikuye. Kugira rero umbwiye.
Ngira no ngira umbaze rero buna.
Ndakunze kubibazwa muri nani.
Basi minishe shaka kutugira ikintu mwamwe arapfuye nawe tugira ngo ushaka kuva kwawe. Kuko kose birabona kandi nta mwanya munini wahamaze. Tushaka kumenya ikintu cyatumye basi kugira ngo nabandi bazose kubikubaza. Kubaza ko mabi kubajije.
Okay, nje naba navyishije shusho. Ikintu cyangwa kwawe. Nuko je nari sangaje fise gahunda Ndio nari nkeze ishure kwanza. Hama nahejeje mvuga ati je wese ushaka gukorera umuntu, shaka kwikorera ivyi wanje. Nukuvuga iki naho nokorera umuntu, abe umuntu nkorera ninjiza amahera menshi kugira ngo abari yonza ndashira mu vyi wanje bindi vya bindi. Donc car to business duto duto twiwanje. Kubujyo naho wa mtu zovana zansi bintu bi magazeo. Hama bijye tuje no gukorana ntabwo karakazi. Yari stage kandi ntabyo kuvuga ngo byane umucara n'umuntu ngo mvugane ngo shaka yanshaka ntavyigeze bibaho. Donc ni kuvuga iki haregeze aho mvuga ati no ibintu ko ndakora ahubwo ndiko ndatumwanya rika ntangure mafu egare zero kanangure ya
okay minushi ndashaka kumenya mbega naka oye byo twabivuye mu tubigaruka mu hanyuma ndashaka kumenya minushi naka ikantu basi akantu baba warakoresheje kugira ngo TV yawe itere imbere cyane gusa kuko waje nyine boom TV yawe itere imbere cyane gose uramenyekana ndetse vraiment ama views vraiment antuka nka TV mwatanguriye rimwe urabarusha ama views cyane gose minushi basi nka kajya ga strategy ka kwizi wagakuye hehe byagenze gute wabyumvire gute
bo ica mbere kuri cyo kintu mbo ndashima imana ko vyagenze hama nararose na support yavuye ko support ya mbere narose nabonye changement kuri Magic TV ni interview nakoze kwa Isaac yo interview nakoze kwa Isaac yari yo gusaba abantu bashobore ku supporting kandi barabikoze ni kuvugana abakunzi ba Isaac TV ndabashimira baransupportinze aho ndi ndabashimira kenshi nibone baza ko aho ndi ari kubera abo bafashije hama kuri kintu warumbajije kindi cari giki cakabiri
bige ibintu vya quiz
okay biriya vya quiz vyari bisanzwe bihari byari bisanzwe bihari barigeze kwikora muri Bujahiti mugabo apana kujya kuntu bubu barabaza ibintu biri serieux hamajewe nkaba ndakunda ibintu byo gutwenga ndakunda korosha ubuzima nkacambo nayo uko genre dukoze habayemo comedy cyane tu vois ibintu nyene dutoye dusanzwe mugabo hakabamwo ibintu bigize ariyo nokongera kokwa nico nongeyemo cha
ego ndashaka kumenya kandi gituma benshi nk'abantu bakora ku TV nishaje ndagutaye ngo mugabo je nabi Roof ndashaka kumenya abantu dukorera ku TV online je namba nta TV nje fise mugabo benshi barakunda guposta kuri YouTube cyane gusumba ko bo posta ikiganiro cyose kuri Facebook ariko minushi kenshi ikiganiro yakize kuri YouTube usanga no kuri Facebook iriko cyose apa nanga party gato minushi bigira kubera iki niya hentere irimo mu kuposta kuri Facebook
ngitangura iriya yabaye nka publicity hama nkuko nakubwiye bijya nkora kwanza waranabibona bijya nkora kenshi nkorana n'abanyagihugu mu barabara mbonye n'abanyagihugu bo ngaha mu Burundi benshi bakunze Facebook niyo bazi kurusha YouTube rero nikoranira n'abanyagihugu batobato n'umunsi tugakora narengana basuye kumbona iyo sister vyano waratubishwa tavyo twabonye tavyo nkabaza mukurikira naye iki kibakambira ama nkaca nzandashiraho Facebook naho nyene kugira naho ndabereke bibone banezegwe arababitoye cyangwa aravyana niye babone inyishu urabibona naho eh donc kubijya narabikoze kwera abo bajya bafana dukorana mwibe barabara bajya dukorana ibibazo canke dukorana izindi emisiyo zitandukanye kugira bose aho bageza bashore kugira donc muri make sinashize amaheri imbere kuko murabizi ko Facebook itaduhemba ego nico ndabikorera hanini
minushi kenshi ahantu hakorera ibintu basi usanga nakabaraga company gatoya gakoreramwo sex imwe basi dufate nka sex feminine ayo nyene usanga kenshi menga ntibiryoshe rero ariko natwe na Isaac kare bakorara abahungu gusa mu guhe yarazanye mu bakobwa minushi arafise idee kuzozana mu muhungu ni muri adjective
ngira wa mu diaspora wawe niyaboneka azane mu amahera menshi sivyo
kugira yaboneka kandi ahari kuri
na uhari kuko ivyo byose turi kuravuga urabona ko ari ibintu bibuze natwe turi no ko ari ibintu bibuze men question y'uburyo no no duko mu diaspora niyaboneka akazi uri kurambira ngo yaje nicere cyatse vuga ko ta mu diaspora arakurukira amahera arandungikira ico
si muzu buryo
nta urandungikira mugabo si kuvuga ngo ukurungikiye nawe baramaze kukurungikira Eh hari vuga oya.
Oya nje wandikira gute.
Eh uri se?
Ndagwenyishura
gute. Nzo gutumira mu kiganiro bivuga.
Batubanda.
Sawa. Muravyumva bakunzi ba is active sa. Bandanye.
Sigira nteranye wewe.
Umbi.
Okay bazi. Mba twizeye ko ubugeni bwaboneka azoza mu muhungu muri magic tv.
Yego mu diaspora wambwiye ni yaboneka vraiment kaza no buryo ifaranga ya.
Be minisho kugira ngo yangaje keke muri magic tv yaravye.
Okay, keke ni twangangajije ico ni kimwe. Keke kuza yaje yisabira stage ko nahavuye yaragiye kora hama nkuko yari yituye n'abandi araza. Hama turakora nta birenze. Ego,
minushi ndashaka kumenya ari ibintu babazi bibeze benshi batigera bakubaza wewe mugaje ndashaka kumenya ibintu byo muzima busanzwe. Minushi avuka mu muryango w'abana bangahe, minushi afise ababyeyi bose, minushi afise bakuru be bangahe, afise atoyi be bangahe, ibintu nk'ivyo.
Minushi navutse mu muryango twavuze turi bane mugabo umwe aheruka kwitaba Imana muhererezi asiga aba grand frère banje babiri na jewe turi batatu hama ntabavyeyi mfise n'abavyeyi ba leta vy'Imana
ubandanye wihangana
ego niko bimeze
ha bimeze mu tipaso kandi
ego arahari ego
nashaka kumumenya
oya nshaka kumumenya kwera dede ni wanje si wacu
oya sasa ubu nitwa bahungu
wajije uyu wawe nawe
oya no jumbaza kandi atari juri kurabaza mugana juri twa juri bimbaza no no umvirizo kubaza ngo oya umvirizo nabasi umvirizo twa bahungu bunye sigaye ari bake yakanda bakoga tusike turi menshi kandi urazi yuko umvirizo ashaka kuza kundiraga gura sinze ni bombe ko ari
ngira rero urabivuze wenye nati ndazi ko asigaye ari bake ni kuvuga iki niyazi wawe nzihangana sivyo niyazi nzihangana
kusangira
ngenzi ego eh mugabo
acha zakunya umva cyo tuge Mimisha bahe baso mutipe
oya hayeshe
aba ni wa mu diaspora
nokuri
mwatwara hose
nakubwi umfe biga umudiaspora nakubwiye ahari tukokora ibintu bikomeye bifise ingufu sivyo shege donc hoza yozana mu mahera tukokora ibintu bikomeye kae ikintu kinini nijya modoka eh Isaac TV akabona kimodoka nse ko Magic TV wewe donc nanje ntibingwana yuko nta bifise urum ndo bisigura nta uhari ego shege
basi minushe tegura mariage ryari
navyo nzivyo ni ibintu vy'Imana
oya basi oh turipfuza
jewe eh wowe utegura ryari
unyaka urumva l'homme propose Dieu dispose no shokura sho kuvuga basi ibyo wibaza wewe nawe
yishuye je icambere ndumukobwa ni kuvuga uwo muhungu niwe aza akavuga ati nifuza ko twokora umwaka uyu n'uyu noye ariko si je ndumukobwa ngira kumva ngo uyazi rero ngo umwaka n'uyu wanka wage acha yigira
oya navye ndo ya baso sho kwicishamo kamwe
ni we uzotegeka umwaka
oje je si zotegeka urashaka kwicishamo kamubaza
yabari je nzomukwa notegetse nkavuga ati umwaka uyu n'uyu
simvuze gutegeka urashaka kumubaza base mukabicishamo
eh kumubaza kumubaza aravuga ati ego ndabizoba mugabo si kuvuga ngo ni ibintu bica tufata ngo bigende gucya na uravyumva
mwiza ko bizoba cyane
navyo tuzi kuko Jesse jenze wa mukwa nakubwiye
basi mwe nshafite imyaka ingahe
bana yije ndibanga nta mukobwa yivuga imyaka
yego kubiri ha washaka kuyivuga
oya niba nta mukobwa yivuga imyaka tuko uyu mukobwa nababwiye yanziye aha
bineshe ka turagize ikiganiro cyacu basi urakoze cyane basi kumwe yawe urakoze ruko nyaguze basi no kwishura ibibazo byanje ntacu
nakoyaguje
ndakurindira undi munsi
eh mugamu urakoze cyane ego
bakunze kajambo kamwe kubakunzi ba Isaac TV rero
bakunzi ba Isaac TV ndabakunda cyane cyane kimwe murakiza ama nimwumvirize ivyo uyu mukobwa since ko mwabonye ikiganiro twakoranye yarashaka na jewe kuwe
kungira ariko bose sinabishoboye mugana undi munsi ndakurindira
ariko kandi sinakugiriye nabi kuko ndabifuza warakirose
igihe kinini nifuza igiga minushi
ico twako turashaka kujya munsi ico bacarabonetse
gigi
reka nacyo tuzogutumira ariko ndashimye abakunzi ba Isaac TV ndabakunda cyane nkuko nkunda abakunzi ba Magic TV hama nimwumvirize ivyo twako turavugana ego mugabo hakaba hari kibazo ntoba nishuye namwishuye uyu kwera ko nyigize murashaka kunyandikira ndashaka kwishishura inbox ya
minushi akoresha ama réseaux sociaux pa ama réseaux sociaux ya
Facebook
yonyi oh, oh. Apana kuri Magic TV kwizina giwe nka Minush personnellement
okay nkuko nabivuze Magic kuri Magic TV ni Instagram Facebook mugabo kuri Rukundo Ange Minush ni Facebook gusa
kwiki Minush ndakunda gukoresha Instagram Snapchat ibintu
nk'ibyo yeah. Ari ibintu sinzi sivyo wanje ni ibintu atari vya bose na Facebook nawo nyene kubera urabibona Magic TV kujya guposta ibiki ibiki mugabo sivyo wanje bro kandi babizi si ibintu usanga ari vya bose sinzi vyanje muko nyene ndi wa muntu sinumva ko naja gufata amafoto ni fotoze sinumva ko sinzi impamvu naje niko imana
yarayiz umeze nk'agahungu mu mutwe
okay ni vyo stoye kandi ndavyemeye ndabyeme
minushi hariya kuri diaspora benshi bakunda kurondera minushi bakamurondera Instagram cyangwa kuri diaspora benshi badakoresha Facebook mugabo bakamubura minushi we ntacyo basi ntibikubabaza
ngiye kubikora basi ngiye kubikora navyo nari nziko bandondera
bakamubura aba diaspora benshi barafasha uretse n'ibindi by'urukundo cyangwa ibiki barafasha mbe minushi boye
ego bo ntavyo nari nzi kuko ntavyo bambwira umva bambutse baca bigira donc ntavyo nari nzi ako ngiye kubikora Instagram bazomba nawo mu minsi kandi merci beaucoup kuyimbwira
zanuko arabakuba kombajita
eh ubabwira ati vuba araje
eh akuzi ba Isaac TV ariyo tugarukije ikiganiro cyacu ndumva turabigeme banyu atari mwebwe natwe nitwobaho murabizi murafana turabakunda cyane gose muandanye mugira subscribe ciao ciao turabakunda
Isaac TV oh.